pia. Lakini nataka tisiasa ni chama yetu, sindio? Yeah. Mimi Ruto nimemtukana left, right and center. Lakini mimi Ruto mwenyewe, sina shida na yeye as a person.